Mohlo Jesu sikhona la edilini lomshini.
Isuthu, ake uye lapha ku Ephesians chapter 5 verse 22 to 23.
Siyabonga kakhulu mfowethu Mpendulo izizokuthoza ezengaphambili azosinikeza the direction ukuthi masuka la siyapi kuhamba kanjani kwenzakalani manje ke siyabonga kakhulu Mpendulo aseza ke while basashuta nethu Mpendulo makaqeda hayi ngiyivala show ukushuta manje bese siyakhuleka mfowethu thatha indawo bese ke usinikeza ama announcement sondela mfowethu.
Oh,